Ntombazana nifuna ukonwabisa wena netsho mizakho ngicela ubuze ukuba nibangaphi yonke indikhona ngicela sibe kwitho wena vele uthi ukuba ufuna ukuya ngaphi phethe umthile wenza iphepha ngoba nda flow wa Joe ngicela ungapaniki ngoba nda bola no xelela abazali bakho ngulolo low kwenze wanyamalala wena izolojo nganamajita aqalisa uhater ngo kwebivana liliphila better ngo bebecinga ndizuwina bebecinga ndizufika apho ndibhalele khona kaloku I'm a top dog I'm a real genius ngibona ndisabheka phambili nangoku nobunganomona sozube ndimu ndingumntana enkosi ndingumntana egazi kaloku ndikhumbula ndisaqala ucula bengafuna undimamela ngoku lo satan uyandilandela ndithi ndingapha ndibe ndingapha ndibaleka amadimoni ngoba vela yandilandela elfo lolo vipo vandal dalani labantwana babaphayo ndibaxelela andizuthatha nix nala mayeye avelavela imilenze wanzulala cule ezicelebrithi zenu mane zithi mandithule thule ngovandal zikhe kadlule bayaphapha bonke abadume ngojoka fake flows fake everything ndiye phana jowa ndizangangojoka I'll crush your bling bling I'm the one I'm lolo vandal number one lion I'm an animal you can put a coat in the garbage in the same cage I'm a medar I'm fondin when I'm on stage bangathi ndiyaphambana ndibashoka njengombana abanye bathi ndinohili they know I'm the best I'm killing the rest they know I'm the blessing in disguise the boy is thirsty peers are flexing ain't no time to compromise the girl pictures me when she fantasize you hating on me cause I vandalize I'm chasing my dreams and you chasing me you don't wanna see the angry me bebekade bezulisa bevala kodwa intwana yasekasiya babonisa imihlola yabangena one by one yabakhupha lo chiki bayeka nokokunqola